igihugu cy'ibyiza hagakijijwe bazora bahashikanye no kwizera ya Yesu Kristo gusa.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko umuvandimwe wacu hamwe n'abandi benshi bakomeje kubaza ati naho turiko turiga ahigihe kigeze. Iyo dusomye hariya mu byahishure Yohana igice cyaho cya 13 nta kintu dutahura, kandi bari mu kuri badatahuye ibya mbere birabagora no gutahura by'iki gihe. None nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabidushoboje uno munsi, mu nkundire twige ku byerekeye buno buhanuzi. Imbere y'uko twinjira mu idonido, nkundira tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho mwami, turagushima, ni wewe wenyine washoboye kumenyesha abatuye isi iby'amateka y'isi, haba ibyo ibyabaye muri kahise n'ibyariko biraba mbere n'ibiriko biraba mwa kino gihe cyacu n'ibizoba muri kazoza. Mwami, biciye mu bigereranyo no kuvuga amajambo akomakomeye, gukoresha ibikoko, inzuzi, ibiyaga hamwe n'ibindi, waduhishuriye amabanga menshi, kandi ano mabanga nyene wayahishuriye abasabyi bawe biciye mu bumenyi n'ubwenge utanga gusa. Nk'uko hariya muri Daniyeli igice cya 12 wari wavuze yuko mu gihe cy'iherezo nk'iki hazoboneka ubwenge mu batahajuru, maze bagashobora gutahura amajambo yawe. Turakwinginze mwami, uduhe ubwenge nyene nyabwenge buva mu bwami bwawe, buva mu ijuru, buva mu mutima wawe, kugira ngo abari bwo budufasha gutahura icyo ijambo ryawe ritubwira uno munsi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi na Bibiliya yawe, ndakwinginze usanzurure mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana n'igice cya 13, duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo waho w'icumi. Dusome mu izina rya Yesu. Gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga. Muri Bibiliya y'Ikirundi banditse bakoresheje rino jambo ngo gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Yamara dusomye hano mu gice cya cumi na kabiri cy'ibyahishuriwe Yohana, tubona yuko ari inkuru yari kirabandanya. Yohana yariko arerekwa iby'ikimenyetso gihambaye cyabonetse mu ijuru cy'umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe, mu mutwe yambaye igisibo cy'inyenyeri 12, kandi yongeye abona n'ikindi kimenyetso cyabonetse mu ijuru, nacyo kikaba cyari igisato cy'amahero gikomeye. Bino byose nibyo Yohana yariko arerekwa n'umumarayika hano mu gice cyaho, mu gice cya 13. Yohana avuga yuko yakomeje guhagarara ku musenyi wo ku kiyaga, avuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Ni Yohana yahagaze ku musenyi wo ku kiyaga ngo mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga. Yohana ni we ariko arivuga ahagaze ku musenyi wo ku kiyaga, ku nkombe z'ikiyaga. Yagize gutya abona igikoko cyuburutse kivuye mu kiyaga, gifise amahembe 17. Ku mahembe yacyo hari migara 10, no ku mitwe yacyo hari amazina y'amarogotano. Icyo gikoko nabonye cyasa n'ingwe, amajanja yacyo yari ameze nk'ay'idubu, akanwa kacyo kari kameze nk'ak'intambwe. Cyagisato kigiha ububasha bwacyo no kujya ku ngoma yacyo n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yacho mbonamwe umwe usa n'ukomeretse akagirire uruguma gocishe rurakira isi yose ikurikira cha icyo gikoko bagitangarira batazira icyo gisato bagisenga kuko cahaye icyo gikoko basha bwacu batazira na kino gikoko bagisenga bati ninde ahwanye n'iki gikoko kandi ninde ashobora kukigwanya gihabwa kanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota gihabwa n'uba n'ubushobozi bwo gushikara amezi 42 giteranura kanwa kacho kirogota kumana kirogota no kwizina ryayo no kwihema ryayo no kuba bamwijuru gihabwa kugwanya bera no kubanesha kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose kandi ababa ku isi bose bazogisenga umuntu wese atandi kuzina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi intama yatanzwe ku kimazi uhereye gukuremwa ku isi namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve namba umuntu yageneye gufatwa mpiri azofatwa mpiri namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicisha inkota aho niho ukwihangana kwabera guserukira bo n'ukwizera kwabo tugiye rero ubusobanuro unkundire mugenzi ngiye kuguha ubusobanuro rema ubusobanuro buri très praticable kugira ngo ushobore kuba wotahura niburi umenye ibyanditswe mwa kino gitabo umenye niburi iyo ibintu biri ko birerekeza mu ncamake mu gihe tuzoshira ingufu cyane mu kindi gice cya kabiri cya kino cyigwa turi ko twiga ubuhanuzi cyane cyane buvuga bya ibintu biri gukogwa mwa kino gihe Yohana avuga ngo igihe yarahagaze ku musenyi wo ku kiyaga mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga nagira mvuge mugenzi bino bintu bikurikira iyo bavuze ikiyaga amazi menshi baba bariko baravuga akarere cyanke igihugu ahantu haba abantu benshi ni kuvuga ngo kino gikoko cavuye mu bantu benshi iyo bavuze igikoko naho baba bari ko baravuga ihanga ubwami ubutware ni kuvuga ngo kino gikoko ni ubwami ubutware bwaje buvuye mu bantu benshi hama kandi ngo cyari gifite amahembe 17 iyo bavuze amahembe kenshi baba bavuze baba ariko baravuga ubwa umwami iyo bavuze amahembe baba ariko baravuga ubwami ni kuvuga ngo igikoko n'ubwami hama amahembe ni abami bazotwara batwara bagize ubwo bwami nk'akarorero ubwami bw'Ababuloni bugereranywa n'igikoko hama amahembe koyagereranya bajya bami batwaye ubwami bwa Babuloni Nebukadinezari hama n'umuhungu wiwe Berushaza n'abandi twovuga ku bwami bwa Medi n'Abaperesi nk'abakuro bakuro hamwe n'abandi babaye abami ba Medi n'Abaperesi bajya bagereranya ihembe abami baba bagize ubwami iyo bavuze imitwe ahanini baba bariko baravuga ibice ubwo bwami butwariramwo baba bariko baravuga ibice ubwo bwami butwariramwo nk'akarorero na este dufate nk'akarorero ari East Africa yo ari East Africa Community ubu abari ubwami hama buno bwami bugizwe n'ibihugu Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda na Tanzania. Ni kuvuga ngo ino ni mitwe ingahe East Africa isanzwe isisemwo ijambo niho baba bariko baravuga imitwe ngira ngo rero ubu ugiye kubitahura neza mugenzi uri kurakurikirana kino kiganiro cyari igikoko kimwe kino gikoko gifite abami barindwi gifise abami 10 kandi cyari gifise imitwe indwi. Ku mahembe yacyo hari migara 10 imigara baba ariko baravuga ubushobozi buhambaye cyanke igitsure twovuga ubutwari buhambaye bw'ubwo bwami. No mu mitwe yacu hari hamazina y'amarogo 5 yo bariko baravuga ano mazina y'amarogo 5 ahanini abara mazina yerekezwa ku mana ntago abara mazina asanzwe ahubwo ni myizerere n'ibikorwa byabo biza bije kopoza ico ijambo ry'Imana ryavuze. Hinge rero dutahure kino gikoko icarico. Ico gikoko nabonye casa ningwe buno buhanuzi buhura n'ubuhanuzi Danieli yeretswe mu gice kindwe cya Danieli uhereye ku murongo wa mbere ugashikana ku murongo w'icenda aho Danieli yeretswe ibikoko bine Yohana mukwerekwa bine bikoko bine byose yabyeretswe mu majambo avunaguye mu gikoko kimwe. Yavuze ngo icyo gikoko nabonye cyasa ningwe. Yohana akikibona yabonye cyasa ningwe nkuko ingwe isobanura twarabibonye hariya mu gice cya Danieli gice kindwi bigereranya ubwami bwa Babuloni. Hama kandi amajanja yacu yarameze nk'idubu. Igikoko cya kabiri Danieli yabonye cyasa n'idubu bwari ubwami bw'Abagiriki bwatwawe n'umwami mukuru Alexandre mukuru mumbabarire bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwatwawe n'abakuru hamwe n'abandi. Hama kandi yaciye abandanya avuga ngo akanwa kacu kari kameze nk'akintambwe. Iyi ntambwe niyo ugereranya ubwami bw'Abagiriki bwatwawe na Alexandre mukuru umuntu yashoboye kumenyekana cyane ku isi ahambaye yatwaye akiri muto ibintu twovuga ngaha byaranze Alexandre mukuru nuko ashobora kuba yaragwanye intambara nyinshi yamara akicwa n'inzoga. Inkuru zivuga yuko yanyoye inzoga ahiganwa arakomeza kugeza naho zashoboye kumugandagura. Abantu banywa inzoga bakwiye kwikebuka. Yari umwami ahambaye cyane ariko ingoma yiwe yahavuye ihangura. Ubwami bwiwe none ni bande baciye babutwara. Kandi hano havuga ngo icyo gikoko cyasa ntambwe cyagisato kigiha ubasha bwacu no kuja ku ngoma yacu n'ubutware buhambaye. Noneho bivuye mu kwita igikoko cyo mu buryo bw'umubiri gusa ahubwo ngo ikino gikoko gihabwa ububasha n'igisato. Iyo Bibiliya ivuze igisato ni ya nzoka ya mbere ya yindi yahenda Eva nayo nta yindi ni Satani. Ni kuvuga ngo noneho buno butware bubaye ubundi butware buhambaye kubera yuko bugomba gutwarira munsi y'ubutware bwa Satani nkuko kahise kabyerekana inyuma y'ubwami bw'Abagiriki igihe abajenerale bane bigaburiye ubwami bwa Alexandre le Grand gihe Alexandre yaramaze gupfa mu karere kahari i Roma mu Butaliyano hahavuye havuka ubwami burakomera bwahavuye butera ibihugu bihambaye cyane kugeza naho bwigarurira isi nabwo butangura gutwara. Nicyo bituma Danieli hariya mu gice kindwi yeretswe kari gikoko cyari gihambaye gikomeye. Mbere muri Danieli gice cya kabiri hoho ubuno bwami bwagereranijwe nk'ibyuma kuko ari ubwami bukomeye. Hinge dusome kugira ngo tujane n'umwanya kandi dushobore no gutahura. Ku murongo wa gatatu muri ya mitwe yacu mbona mwumwe usa n'ukomeretse akagirire. Ni kuvuga ngo nkuko namaze kubivuga inyuma yaho hariko haravugwa ubwami bw'isi haje kwivanga mw'ibyo kwizera kubera yuko satani nawe yaje kubyivangamwo kugira ngo akoreshe ubwo butware yigarurire abantu hariya muri Daniyeli hoho herekana igikoko hakerekana n'agahembe gato kahavuye kamera mu yandi mahembe hagakugwa nk'amahembe atatu ako gahembe kakakura niko kagaragaza Roma ya gipagani ubwami bw'abaroma bwaratwaye ari ubwami bwa leta canke bwa gisirikare mu nyuma bwahavuye mu bwami bwa gikristo ariko kandi bwubakwa ubukristo bw'ikinyoma butaje kugira ngo bushire hejuru Yesu Kristo ahubwo buza kugira ngo bushitse imigabo n'imigambi ya Satani mu gihe hari Roma ya gipagani umukuru w'ishengero yatwara ishengero rya gikristo yavuye yifatanya n'abisi maze bashinga ubwami bwa gikristo bashiraho umukuru w'ishengero uwo yitwa papa kugira ngo abari waganza mu gishingo cya leta no mu gishingo cy'ishengero hari ku ngoma y'umwami Constantine Tino aho yahavuye ahebe ubwami bwiwe we wagenda kwiyubakira ubwami bwiwe ubwo yahavuye yitwa Constantinople agace yagiye kwiberamwo ubwami bwiwe bugabira papa umukuru w'ishengero ni kuvuga ngo nkuko rero hari atwatanguye tubivuga bwari bugizwe n'abami 10 twamaze kuvuga yuko ihembe haba hariko haravugwa umwami runaka ni kuvuga ngo kurukurikirane rw'abapapa higeze kubaho umwami canke umupapa yitwa Pio wa gatandatu uyu yahavuye ahura n'isanganya aho yavuye ategwa n'umwami w'umufaransa aramunyaga amugenda kumutwara kumufunga habaho igihe upapa butashoboye kuronka ijambo butashoboye kuhabwa ijambo kuko umupapa yarafunzwe ni kuvuga ngo nibwo buhanuzi ngaha tubona muri ya mitwe yacu mbonamwo umwe usa n'ukomeretsa akagirire ni kuvuga ngo mu papa hategereza kubaho umupapa umwe akomereka uyu nawe yabaye Pio wa gatandatu yafashwe akagenda gufungwa ubushobozi n'ububasha abantu dusanzwe tuzi ku papa upapa burabwambugwa ariko nuko tubibona ngaha uruguma gocise rurakira ni kuvuga ngo isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira ni kuvuga ngo muri uno mutwe igihe wari igihe Pio wa gatandatu yarafunzwe havuye haza uwundi mwami uwundi mutware w'umufaransa aramufungura yongera kwijabu papa upapa bwongera gukura nicyo gituma hano baca babandanyiriza ko bavuga ngo isi yose ikurikira icyo gikoko bagitangarira abantu bo ku isi bose ataga hatataki batangura guha ubushobozi n'ububasha ubupapa babutangarira abantu bose ibivuzwe na papa babyemera kandi babiha agaciro gahambaye gakomeye batazira icyo gisato bagisenga kuko cyahaye icyo gikoko ububasha bwacu batazira na kino gikoko bagisenga bati ninde ahwanye n'iki gikoko kandi ninde ashobora kukigwanya abantu barahaye upapa ijambo rya nyuma kuri bo kugeza naho ubupapa bukora amanama menshi buhindura ibyanditswe byera buhindura ibyagezwe by'Imana buhindura isabato gushyiraho gusenga beranda kwimura gukura icyagezwe cya kane n'icyagezwe cya kabiri hari gise ikibuza gusenga ibigirwamana bafata ibya ibigirwamana binini binini babigira bito bito babitegeka abantu kubyambara mu izosi bafata isabato aho riboneka ku munsi ugindwi bayishyira ku munsi wa mbere ibi byakozwe mu myaka y'amajana 321 igihe Yesu Kristo yari amaze kugenda mu ijuru ubupapa bwakoze iyo bwaba mu gukoresha ibimenyetso bikomeye bwari bwarahawe na Satani kino gihe turabyibuka kahise karabyerekana yuko habayeho n'ibimenyetso bikomakomeye haraboneka abantu bagiye kurima ku munsi wa mbere w'imisindwe amasuka ngo aga amasuka akamanya akavunika kugira ngo berekane yuko ku munsi wa mbere w'imisindwe hari umunsi mu byukuri wahezagiwe turabona kugira ngo bashobore gutangura kwemeza gusenga abazimu n'aberanda nuko ngo habonetse ibimenyetso bikomeye kumva zabo ni kuvuga ngo ibintu bikomakomeye habe iby'ukuri n'ibinyoma byose byaravuzwe kugira ngo bigarurire imitima y'abantu abantu bose bakurikira ubupapa barabwemera bemera kunyuranya n'iby'Imana yari yaravuze bemera gukurikira papa niko gusenga papa kandi imyizerere yose ya gigatolika n'imyizerere ya giprotestanti gito yose isanzwe yubahirizwa uno munsi niho yashiriweho kandi ijambo ry'Imana rimbarira ngo ntago babigize kubera yuko bashigikiwe n'ijuru yamara babigize kugira kubera bashigikiwe n'igikoko uri kurasenga aberanda uri kurambara ibintu mu izosi hamwe n'ibindi uriko uraruhuka dimanche ukanga kuruhuka isabato mugenzi nagira ndakubwire yuko atawundi uri kurasenga uburi kurasenga Satani kubera yahaye ububasha ikino gikoko aribwo bupapa kandi cyakabiri uburi kurasenga upapa kubera yuko aribwo bwabyishiriyeho nkuko hariya muri batayi gice cya 12 habyerekana Yesu n'umwami w'isabato n'abagiruhuka maze umwami wa dimashi ni papa yayishyizeho na Satani yamuhaye ububasha kugira ngo ashobore kuba yoganza canke agashyiraho iyo myizerere ihambaye ikinyoma batazira na kino gikoko kandi ku murongo wa gatanu gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42 ni kuvuga ngo inyigisho zose z'ikinyoma nizo nyigisho ngaha bavuga yuko zihambaye ari inyigisho zo kurogota ni inyigisho zingana no kwigereranya n'Imana nimwiyumvire mu gihe Imana yoba yakubwiye ngo ntugasambane hama nanje nkacanza kubwira ngo sambana ni kuvuga ngo mbasuzugu Imana yakubwiye ntugasambane ibi birahuye cyane umuntu akubwiye ati ruhuka dimashi birahuye cyane no kukubwira ati genda usambane yamara kubera yuko Satani akoresha ubuhinga bwinshi bwo gucuri ku bwenge bwawe kugira ngo ntimubitahure urashobora kuyumvira yuko gusambana ari icyaha ariko ntuyumvishe yuko kutaruhuka isabato ari icyaha ukazimira ukemera guhitamo Satani n'ubupapa hako wokumvira Imana mu by'ukuri uno muntu yahinduye inyigisho ya Bibiliya haba ibintu bikomeye nk'uko tugiye kubiraba mwa kino kigwa mu by'ukuri yari amajambo yo kurogota giteranura kanwa kacu kirogota ku Mana kirogota no ku izina ryayo no ku ihema ryayo no kubaba mu ijuru gihabwa kugwanya bera no kubanesha kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose mugenzi bino bintu byo kurogota ku Mana harimo no kunyaga Imana ikimazi cyahora gitanga uko bukene uko bwinjye ariyo masengesho habaho abantu bavuga ati hakugenda gusaba ikigongo Imana ngwino kibwire shehe cyanye padiri papa cyanye revera pasteri ubuntu umvise byaragwiriye ngo ni ba potri hamwe n'abandi chanje nabandi amagarade biha ntayo nzi ariko ikimazi cyahora gitangwa uhereye kukuremwa kwisi umuntu yararekuriwe Yesu yavuze ngo hariya muri Yohani gice cya 14 yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo atawushika kuri data ntamujanye yaduhaye uburenganzira igihe yabambwa igihunzu cyatandukanya hera na hera cyane cyaratabuwe kugira ngo abantu ntibabe bagica kubaherezi bo kwisi kugira ngo bemegwe n'Imana yamara bishikire ku Mana baciye muri Yesu Kristo mugenzi amasengesho yacu akwiye guhabwa Imana gusa nyamara ntibitangaje mwa kino gihe asigaye ahabwa abantu kwirega no kwaturira abantu gusenga abantu biraharawe mwa kino gihe ibi nibyo bijyanye no kurogota ku Mana kandi birajyanye no guhindura ibyizegwa n'inyigisho ukuri kwa Bibiliya abantu bagashaka yuko hemegwa ibyo bishiriyeho ubwabo hari ikindi kintu twarabira ngaha amezi 42 ubupapa bwahawe guha gushishikara ni ikiringo gihuye n'ibyo tubona hariya muri Daniyeli gice 7 ku murongo wa 25 havuga ibyibihe n'igihe n'igice cy'igihe igihe gifise ni umwaka ufise iminsi 360 ibihe bisobanura ngo imyaka 2 iminsi 720 hama igice cy'igihe n'igice cy'umwaka iminsi 180 ubiteranije byose ugwa ku minsi 2060 kandi nano mezi 42 yose arimo iminsi 2060 bikaba bihuye n'imyaka 1260 kubera yuko dusanzwe tuzi yuko umwaka umwe ungana n'umwaka imyaka yabaye imyaka y'akarenganye aho ubupapa bwashoboye kugirira nabi abakristo ba mbere bukabica bukanyegeza Bibiliya ngo abantu ntibayumve hamwe n'ibindi bikogwa bibi byakorewe abizera kubera yuko ngaha bavuze ngo giteranwa karakacu gihabwa kugwanya bera no kubanesha kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose abantu bose bo ku isi bahinduka abantu bumvira ubupapa ukuri kurirengagizwa habaye igihe cy'umwijima gikomeye aho umuntu atavuga cyanke umuntu atagendera munsi y'inyigisho y'upapa inyigisho yo gutanga ibintu bitwa bya hydrogesia hamwe n'ibindi yaca yicwa ukuri kurirengagizwa ukuri ko kwizi yuko umuntu akizwa kubwo kwizera kurirengagizwa ahubwo bakavuga yuko umuntu ashobora kugira ikintu akora kugira ngo yemegwe n'Imana iyi ni inyigisho yatanzwe n'ubupapa kandi mu madini yaguyeho mwa kino gihe na n'ubu birakogwa na cyane cyane muri Ekleziya Gatulika aho umuntu agiye kwirega kwa padiri ashobora kumubwira ati bivanye n'uko ashobora kuba ari umukene ashobora kumubwira ati genda urime hariya hama ibyaha byawe ubone kubiharigwa hama ari umutunzi bakamubwira ati tanga umuliyoni kugira ngo ushobore kubabarirwa bino byose byari ibintu byakozwe mu mwijima abantu bakurikira ubupapa igihe cyinshi ukuri gusa nk'ukwirengagijwe abavuga ukuri abizera Imana mu by'ukuri barahamwa kandi barasa nk'abatsinzwe ariko Imana ishime inyuma Imana yahavuye irobanura ubuprotestanti bwatangujwe na ba Martin Luther maze babyura ubuprotestanti ukuri kwa Bibiliya kongera kubyugwa kubera yuko Luther igihe yari ari Roma yagiye mu nzu kubera yuko yariko yari umwepiskope mukuru yari mu bepiskope bakuru yariko ariga iby'iyobokamana rya muri teoloji iby'iyobokamana rya Ekleziya Gatulika acagwa kuri Bibiliya yari yaraboshwe kandi yari yarirengagijwe atangura kuyisoma amenya yuko umuntu akizwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Kumbure ashobora kuba nawe yasomye ano majambo avuga ngo aho ni ho kwihangana kwabera guserukira bo no kwizera kwabo. Umuntu akizwa kubwo ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo gusa atanguza ubugorozi maze bamubonye bati bamwita umugumutsi. Niyo ntango y'ubu protestanti. Kumbure mu kigwa cyacu nyezina tuzoraba ukuntu ubu protestanti bwavutse n'ukuntu bwakomeje gushika mwa kino gihe cyacu. Yamara mugenzi ndashaka ngo umenye neza ibintu byaranze ishengero rya mbere. Ishengero rya mbere ryarahuye n'ibibazo mu gihe cy'umwijima. Ubu papa bwashyize inyigisho zitabaho kandi abantu batashoboye kuzimvira ngo bazisenge barahuye n'ibibazo. Ariko mwa kino gihe inyuma y'imyaka 1560 ubupapa bwarabuze kandi ingufu ntizigikomeye. Ubupapa biritwa yuko butwaye isi kubera yuko bushyigikiwe n'ibihangange bikomeye. Yamara ijambo ry'Imana rimbarira yuko ngo bwiteze kuzokongera guhabwa ububasha nk'ubwo bwari bwarahawe ubwa mbere. Hari abantu biyumvira yuko ibyaranze ubupapa mwa kino gihe bishobora kuba byararangiye. Oya, nibyo ntago bugikora nk'ibyakozwe muri kahise. Bwakoze nabi, bwakoze ibibi byinshi bikomeye. Ariko mugenzi ntago ngo ubupapa bwigeze guhinduka. Igihe ku itariki zine z'ukwezi kw'icyenda muri uno mwaka nyene Papa Francisco yari yakoranije abari basohotse abari baserukiye amashengero atandukanye arababwira ngo ubupapa bwaranzwe n'akahise kabi. Ariko ngo bwamye bwifuza yuko bwosubiza hamwe n'abantu bose abantu bakongera bakaba bamwe. Bivuze yuko rero mwa kino gihe buriko burahinduka. Ariko mu majambo yari yavuze ngo sinaje gukora ibitandukanye n'iby'abambanjirije bari barakoze. Ubupapa ntibwigera buhinduka, ntago bwigera buhinduka naho bwo kwiyorobeka. Uno munsi buriko burakora n'utujwi tworoshe two kwiyorobeka gusa, ariko buri cyari bwa bundi nyene bidatinze bugiye gukora mu bundi buryo kugira ngo bwongere bukore amabi nk'ayo bwakoze muri kahise. Ku murongo wa 11 hambarira ngo kandi mbona ikindi gikoko. Kino ni gikoko cya kabiri gisohotse mu isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato kiganzisha ububasha bwose bwaca gikoko cya mbere. Mu maso yacu kigobera isi n'abayiba ko gusenga cya gikoko cya mbere cyakize uruguma gocishye kandi gikora ibimenyetso bihambaye kimanura umuriro uva mu ijuru utibukira ku isi mu maso y'abantu. Kizimirisha ababa ku isi ibimenyetso cyahawe gukorera mu maso ya cya gikoko. Kibarira ababa ku isi gukora igishushanyo cya gikoko cyari n'uruguma rw'inkota. Gihava kibaho gihabwa guha icyo gishushanyo cy'igikoko guhumeka ngo icyo gishushanyo cy'igikoko kivuge kandi cyicishe abatazogisenga bose. Kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano basigwa kikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyagura cyanke icyashora atarufise icyo kimenyetso. Nico zina rya cya gikoko cya nk'igitigiri cy'izina ryacyo. Aho niho ubwenge bw'abera bufise ubwenge. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure. Igitigiri cy'icyo gikoko ni igitigiri cy'umuntu. Igitigiri cyacyo n'amajana 666. Reka rero mugenzi dukoresheje ubwenge mvajuru, dukoresheje ugutahura kuboneka muri Bibiliya, niho honyene dushobora gutahura ano majambo. Ndakwinginga ngo utegere neza, kandi ufise nawe uburenganzira bwo kubaza ikidatahura neza, kugira ngo ushobore gutahura amajambo yuko kuvugishwa aboneka muri Bibiliya yose, na cyane cyane mwa kino gice cya ishuri Yohani gice cya 13. Nakubwiye ngo turaba kino gice cya kabiri, murongo wa 11 twasomye ngo: kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mwisi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama. Ni kuvuga ngo Yohana inyuma yo kubona cha gikoko cya mbere, inyuma yo kubona intwaro y'ubupapa ukuntu yigenjeje mu gihe cya kera, yabonye ikindi gikoko cya kabiri. Kandi kino gikoko cya kabiri cyari gifite amahembe abiri, kandi inyuma y'amahembe abiri cyari gifite ishusho nk'iy'umwagazi w'intama. Ikindi kigira gatatu caranga kino gikoko nuko cavuze nk'ikiyoka. Mugenzi, bino ni bikogwa bitatu, ni bintu bitatu byavuzwe d'une façon successive, byagiye bikurikirana bivugwa kwa kino gikoko. Ubwa mbere cyari gifite amahembe abiri. Mugenzi, twarize yuko iyo bavuze ihembe, iyo bavuze ihembe baba bavuze ubwami cyanye uburyo butandukanye bwo gutwariramwo, ni kuvuga ngo ubushobozi bw'ubwami. Kino gikoko cyari gifite amahembe abiri. Ubwa kabiri ngo cyari gifite ishusho isa n'iy'umwagazi w'intama, bisobanura yuko byanka byakunda. Kino gikoko cyari gifite ishusho yo kwizera umwana w'Imana Yesu cyo kwi, ni kuvuga ngo kino gikoko cyari gifite ishusho y'ubwizigirwa butangwa na Yesu. Mu yandi majambo, cyari cyize Yesu Kristo. Igikoko twarabonye yuko ubwami, buno bwami rino hanga gari ihanga rifise ishusho yo kwizera Yesu Kristo, ariko kandi gari rifise amahembe abiri. Bundira mugenzi nkubwire muri kahise, kino gikoko kandi ngo kiburutse gisokorotse mwisi ku butaka. Narababwiye yuko ahantu mu mazi menshi bisobanura ahantu hari abantu benshi, bavuze ku butaka naho baba bariko baravuga ahantu hari abantu bake, ahantu atabantu bahari ku butaka. Ni kuvuga ngo duciye dusubira mu mateka y'isi muri histoire, tubona yuko hari hariho ubutaka butabamwe abantu, mu nyuma buza kubamwe abantu, buno nabwo akaba ari Amerika. Kontine ya Amerika ni kontine itahozwe ibaho abantu mu gihe cya kera, nyamara igihe ubupapa intwaro y'ubupapa yari ibangamiye abantu hari Iburaya, abantu biyumviriye gukora exploitation bagenda muri za Osea Atlantique na za Pacifique, maze bariko baragenda babona ubutaka bushasha babupimye, babona yuko hoba abantu. Muribuka yuko baje ino muri Afrika bakagenda n'ahandi bakarondera abantu bagenda kuhakora, maze abantu bo muri Europe y'Uburaya babiburaya bahakanye inyigisho za Ekereziya Gatulika bagenda kwibera mu butaka bushasha aribwo bwahavuye bwitwa buvamwa ry'amaleta leta zunze ubumwe za Amerika, usibye yuko hari uturere n'uduce tumwe tumwe tutagiye muri ajya maleta. Uko niko byagenze, bano bantu bari bafise impumbero zibiri mu kugenda muri Amerika. Ubwa mbere bubatse ubutware bwo mu buryo bwa leta. Ikigira kabiri, bari bavuye i Roma bahakanye inyigisho zidahwanye no gutsindanishirizwa kubwo kwizera. Bari abantu bizeye Yesu Kristo, nicyo gituma basa nk'umwagazi w'intama. Bari bafise ubuprotestanti, guhakana inyigisho za Ekereziya Gatulika, kandi bakagira n'irindi hembe rya kabiri ryagereranywa n'ibyicaro bya politiki, kuko bahise bashinga byicaro bya politike mbere no mwubwirizwa shingiro rya Amerika gari rihari cyo gihe hari harimo umwidegembye ukwemera mu protestanti hamwe n'ivyindinganizo za politike mu by'intwaro ubwa gatatu Yohana yagize uko yumva cya gikoko kivuze nk'igisato ni miyumvire namwe cyari gifite ishusho yo kwizera Yesu Kristo maze mu kanwa kacu hata havamo ishusho cyanye amajwi ya Satani bwa buhendanye twabona mu kirwa giherutse Satani yari yakoresheje mu guhenda ekereziya mu guhenda upapa nibyo yaciye agarukana no muri leta zunze ubumwe za Amerika hatangura kuboneka inyigisho z'ubuyobe inyigisho zivuye kuri Satani kugira ngo ashobore kuzumvisha abantu neza nkundira tubandanye dusoma kiganzisha ububasha bwa bwose bwa cya gisato cya mbere mu maso yacu kigobera isi n'abayiba ko gusenga cya gikoko cya mbere cya kizuruguma gocishe ibi byabaye mu buryo bwinshi butandukanye n'akarorero igihe abaprotestanti bari bakiri buraya bagenzi ndagira ngo mwitahure neza bavuye iburaya bahakanye ibintu byo kwirega kuri bapadiri no kuri bashehe hamwe n'abandi bari bahakanye bavuga ngo umuntu akizwa kubwo kwizera gusa bari bakurikiye nzima ya Bibiliya ni murabe bamaze kugera muri Amerika batanguye nabo ibintu byo kwirega batanguye kugenda kwaturira abapasiteri babo hamwe n'ibindi batanguye kuzana za nyigisho za indulgence hamwe n'izindi umuco ijuru wabarungikiye wo kwitondera amabwirizwa y'Imana n'isabato irimwo hatanguye kuza inyigisho ivuga ngo ibyagezwe byarakuweho ibyagezwe byarabambwe nta mpamvu yo kwitondera ibyagezwe batangura kuruhuka dimanche nabo nk'uko babikoporoye hariya i Roma kwa papa mu yandi majambo inyigisho yazimiye Satani yari yarateye mu bakristo ba ekereziya gatolika hari i Roma niyo yaciye igaruka no kuba protestanti bari baje hariya muri Amerika nabo batangura gukurikira inyigisho zimiza itari inyigisho y'ukuri kuzima iboneka muri Bibiliya niko hano bisobanura ariko kandi hano babanda bavuga ngo ikino gikoko kandi gikora ibimenyetso bihambaye kimanura umuriro uva mu ijuru utibukira ku isi mu maso y'abantu abantu bose kirabategeka kirabaganza gitegeka iburaya gitegeka Afrika gitegeka Aziya gitegeka hose no muri Amerika ubu ibihugu byose byo ku isi biri mu kwaha kwa Amerika Amerika irategeka igategekura abagenzi ariko kandi ngo ntibyagarukira ngaho nk'uko twari twabyumvise mu kirwa giherutse yuko meme n'intwaro y'ubupapa yakoresheje ibimenyetso byakumiza na Amerika kugira ngo ishobore kwigarurira abantu intwaro y'ubuprotestanti mu madini menshi ya giprotestanti kugira ngo bashobore kwigarurira abantu harimo gukora ibimenyetso byakumiza bino bimenyetso biri mu buryo bubiri nk'uko twamaze kubyumva yuko intwaro y'ubuprotestanti iri mu buryo bubiri mu buryo bwa politike n'intwaro y'ibyiyobokamana biri mu buryo bubiri na bino bimenyetso byakumiza ubwa mbere ubuhinga bwa tekinoloji buhambaye cyane gukora ibintu byakumiza bikomeye iby'ingufu za gisirikare hamwe n'ibindi byo mu buryo bw'isi nyene bikorerwa muri Amerika ni ibintu bikomeye cyane kugeza naho abantu bamwe bamwe bafata Amerika nkaho nabo ari Imana ya kabiri bashobora kurema ikintu cyose bifuje bakagishyira ku isi kandi kigakunda mu buryo bw'ibyiyobokamana naho aho Satani yahagurukije abapasiteri ngira ngo murabibona ukuntu abantu babayeho ari abapfumu mu gihe cya kera Protestant butaraza hano mu gihugu cyacu hari abapfumu abapfumu baraguza abapfumu baterekera hamwe n'ibindi byakogwa ariko ubu barambaye amakoti bigitwa abapasiteri bagenda mu mashengero batangura gutibura imiriro batangura gukora ibitangaza utarafise inda bakavuga ati ndategetse saminda agaca yisama bavuga ngo ndategetse kiringwara agaca yikira bavuga ngo yonka buruse agaca yironka ibyo bavuze byose bagategeka ibimenyetso byakomeza bano bantu muzobabonera ku kintu kimwe kubera yuko kino ni kintu cyananiye Satani gukora kino nacyo nico kubona umuntu yo kwihana ntibazokwigera babuza abantu gukora icyaha mbere n'abababuza bazobabwira kwitondera ibyagezwe bimwe gusa ibindi nabyo ntibabyitondere mu mashengero yabo biroroshe yuko bigisha babuza abantu ugasambane biroroshe yuko bigisha abantu babuza ntibakanwa inzoga biroroshe yuko bigisha abantu babo babuza ntimwikicane ntibiroroshe yuko bashobora kwigisha mu bantu babo bababuza kwambara amashapure hamwe n'ibindi bigirwamana byose biboneka mu mashengero amwamwe ya Gikristo yaguye ariko kandi kubera yuko ikintu gitumye Roma yitwa Roma ikintu gitumye papa Afruf asise ububasha bwo gutegeka isi ikintu gitumye Satani yiganza nkaho ari wategeka abantu b'Imana nuko yashoboye guhindura ibyirizwa by'isabato kubera yuko isabato ari kimenyetso cyemeza yuko abantu twaremwe n'Imana kwemeza abantu ngo baruhuke dimanshi yashyizweho na Satani bisobanura ngo abantu bemeye yuko Satani ari we yabaremye umuntu aruhuka dimanshi nuko abari karavuga nicyo gituma mu madini menshi ya giprotestanti kubera guha icyubahiro Satani ibyo yivugiye benshi baguye kuri icyo kintu cyo kutaruhuka isabato kumbure hashobora kuba hari abatigisha gusambana bakaba bari kuri abagabo abona abagore babo kuzana abagore benshi imbere hari hashobora kuba hari amadini yemererwa kunywa inzoga hashobora kuba hari amadini agwa mu byaha byinshi bitandukanye ariko kandi amadini menshi abantu benshi ahantu ya Satani yabafatiye hakomeye kubera yuko ariho hamuha icyubahiro gikomeye cyane ni ku isabato kuruhuka isabato y'ikinyoma dimashe cyane kuruhuka isabato y'Imana iboneka hariya muri Bibiliya reka mugenzi tubandanye dusoma nyene ku murongo wa 14 kizimirisha bakwisi imenyetso cyawe gukora mu maso ya cya gikoko kibarira baba kwisi gukora igishushanyo cya gikoko cyari n'uruguma kw'inkota kigahava gikira kino gikoko twarabonye yuko ari ubupapa ni kuvuga ngo ubutumaze kubona ibintu bitatu bigomba gukora mwa kino gihe nyene cy'imperuka hari Satani agereranya nk'ikiyoka hari ubupapa bugereranywa na cya gikoko cya mbere hari kandi Protestanti gito bugereranywa na kino gikoko cya gatatu mu buryo cya kabiri mu buryo bwa Amerika muri rusange ariko kandi hari kubaravuga ba Protestanti gito bo ku isi bose ni kuvuga ngo aba baca baforoma ubutatu bw'ikinyoma ndagira ngo kano kajambo ukabike mu mutwe kubera turi bukagaruke ko mukanya reka tubandanye dusoma gihabwa guha icyo gishushanyo cy'igikoko guhumeka ngo icyo gishushanyo cy'igikoko kivuge kandi cyicisha batazogisenga bose ndagira ngo mugenzi utahure hano hantu intwari w'uprotestanti kubera ubushobozi buhabwa na Roma burishyira hamwe ni kuvuga ngo amadini yose ya giprotestanti mbere n'amadini ya gikatolika yose yaguye afise ibyiyumviro bimwe ariko arondera gushyira hamwe muramaze kumva yuko hariho n'amanama ari gukogwa kugira ngo bashobore gushyira hamwe bumvikane kubera mu bisanzwe ntago bakiri ba protestanti ntago bahakanye byo ku munwa gusa inyigisho n'ibindi byose bagendera ko niyo gipapa muri ubwo buryo barondera gushyira hamwe ijambo ry'Imana rimbarira ngo icyo gihe rero rero kushira hamwe kwa madini icyo bitwa impuza madini impuza mashengero nico gishushanyo cy'igikoko kino gishushanyo cy'igikoko rero kiriko kirasigwa mu ngiro ariko ngo leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gufata kino gikoko kino gishushanyo cy'igikoko kigihe ijambo kivuge gitangure gutanga amategeko ibi biroroshye cyane kubera yuko Satani yamaze gukora ka kantu kiwe yasutse ibyuka bibi bigenda konona ikirere ibiza bitangura kuza amafatangura kuza ubu abantu bararima ariko ntibatangara ukuntu ibintu biriko biragwira kumbure bino tuzobira mu cingwa kizokurikira na cyane cyane kizoca ku mbuga ngurukara bumenyi za YouTube hamwe na Facebook tuzobiraba neza cyane kwa bino bintu biriko biraba mwa kino gihe ariko mugenzi ngo bino byose rero bizotuma bavuga ati mwebwe abanyamadini abantu musenga abahanga twakoze ariko twabuze icyo turiko turakora hama Amerika kitanga itegeko ati papa n'abantu bawe ubu biroroshye amadini mwashize hamwe Amerika izoha ububasha papa n'abakuru n'abarongoye amadini y'abaprotestanti kubera yuko abayoboke babo bo mu madini yabo bamaze kubizigira nk'ibigirwamana hariho umu protesta umwe mu madini yaje protestanti twigeze kuganira arambarira ngo mu gihe isabato yo bari yukuri Imana iba yarayeretse pasiteri wanje kubera yuko Imana yama yamweretse naho bihagaze biriya bimenyetso n'ibitangaza bakorera mu maso yanyu yabo bituma bashobora kubashyira ibyizigiro kugeza naho avuga ati nta kintu Imana yo bacyo bari cyiza cyose itobwira pasiteri wanjye icyo utazi ni uko yamaze kuzimira yagiye maze rero igihe abayoboke bayo madini bamaze gushyira ibyizigiro byabo ku bapasiteri babo abapasiteri n'abashe n'abandi bose bamaze gushyira hamwe ba budisi hamwe n'abandi bose bamaze kuvuga ati tugiye gufundikira ku kintu kimwe igihe rero leta zunze ubumwe za Amerika zizoba zimaze guha ubudahangarwa kino kintu cya foromwe cy'impuza madini nicyo kizoba ari ikimenyetso nicyo kizoba ari igishushanyo cy'igikoko kizoca gitangura gutegeka gitangure guhabwa amategeko hano bibiliya imbarira ngo ngo kandi cyicisha batazogisenga bose siri vupe ndagira ngo mutahure neza iki jambo ry'Imana rivuga ntago papa ntago abaprotestanti ntabakristu abigira abakristu sibo bazokwicisha abantu oya ahubwo bazokoresha leta zunze ubumwe za Amerika abakuru b'amadeta mwamwe abasirikare b'amareta mwamwe bazohinduka ibikoresho bya Satani ibyanduzwe byera byasobanuriye neza ukuntu bizogenda kubera yuko abakuru b'amareta basanzwe ari abantu bakunda bene igihugu babo barakunda bene igihugu babo bakabagirira utwigoro twinshi dushoboka ni amareta make yo kwiyumvira kugirira nabi abanyagihugu barongoye sha ku isi ni make ibihugu byinshi ababirongoye bama bakunda cyane birenze abanyagihugu babo ariko igihe cyo cya Daniel gihatere mu gobo gw'intare umwami yarasinye icyete aragisinya atazi uko kiza kugirira nabi Daniel kubera yuko umwami yakunda Daniel cyane aza kwisanga yaramaze gusinya ikintu kigirira nabi Daniel ibyanditswe byera bimbarira ngo amareta azosinya ibintu atazi amaze gusinya ibintu atazi azokwisanga ariko aragirira nabi ahama abanegihugu babo mu buryo atarazi kandi barasinya itegeko badashobora kwivuguruza nicyo byanditswe byera bimbarira ibi nigeze kubibona igihe kimwe muri kahise hano mu Burundi nigeze kubibona hano mu Burundi igihe higeze kuba ikintu cy'imituragaro hano mu Burundi nigeze kuba ndahantu n'umujeje umutekano arambarira ngo nange ni kubera amategeko bino bintu sinabishaka akagufunga akagukubita mugaba ari karakwereka yuko bitamurimo ariko ari ibintu byasinywe naciye ndabibona icyo kino cyanditswe kivuga kerekana ukuntu bizogenda bazobyisanga muko ni kuvuga ngo ba o protestant gito bwaguye n'ubugatolika ni kuvuga n'intwari y'ubupapa bwamaze kwifatanya bugashira ikibishushanyo cy'igikoko buzotanga amategeko hama leta yamaze kubisinya asigara akoreshwa na buno protestant na kino gishushanyo cy'igikoko niko bibiliya imbarira yuko bazokwicisha abantu batazokwemera kubumvira bose niko bibiliya ivuga ku murongo wa 16 kigobera ko bose aboroshye n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashigwa kikimenyetso ku kiganza kiburyo canke mu ruhanga bibiliya iratomoye neza ivuga ko rino tegeko rya kino gishushanyo cy'igikoko nk'uko twamaze kukibona ntago ari itegeko rizohabwa umuntu umwe cyanke babiri cyangwa akarere kamwe kizohabwa abantu bose batuye ku isi araboroshye abahambaye aboroshye abanini n'abagufi barebare abize amashuri menshi n'abatayize abahinga abamenyekana n'abantu bose nta n'umuntu n'umwe azobuzwa azoba ari uwidegembya kwa rino tegeko iri tegeko mu bisanzwe Papa Francisco yari arigarutse ko hariya mu gitabo kiwe yise Laudatosi ibi nigeze kwivuga mu minsi heze hariya ku ngingo y'amajana 237 aho yagarutse cyane avuga ngo kugira ngo bino bibazo bihere yagarutse avuga ngo igihe cy'Abisirayeli ku Bayuda Imana yari yababwiye kwitondera isabato yo ku munsi ugindwi kugira ngo ibyago ntibizibashikire aravuga ngo ubisabato twarayihinduye ubisabato ngo yarahindutse yagiye ku munsi yagiye ku munsi wa mbere kubera yuko yarasiguye impamvu ibyo byagenze ariko se ndi bibigaruke ko aravuga ngo icyo gihe ku Bayuda umuyuda adakurika igisabato baramwiruka ko ntibamwemerera mbere akicwa murumva itegeko ukuntu riza bivuge ngo hamwe bose inyitegeko ryo kuvuga ngo baruhuke dimanche nkuko yabivuze hagomba kwisungwa akarorero kakogwa ku Bayuda abantu bose batemera kuruhuka dimanche ngo bakore ku isabato bakicwa hano isomo rimbarira ngo kigera ko bose aboroshye n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashigwa kikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga hano iyo bavuze mu ruhanga hamwe no mu kiganza cy'iburyo ntago ari mu buryo bw'umubiri ahubwo ni mu buryo bw'impemo iyo bavuze mu kiganza baba bavuze gukora iyo bavuze mu ruhanga ni gutahura ni kuvuga ngo abantu bose bagomba kwemera inyo nyigishi zimiza maze bamaze kuyemera bakongera bakemera no kwikora ubundi se ino nyigishi zimiza niyahe ndagira ngo mugenzi nayo dushobore kwitahura neza turangize icigwa dushoboye kuyumvikana ko neza hano baravuga ngo kandi ko hatagira umuntu yemeregwa kugira icagura canke cashora atari ufise icyo kimenyetso icyo kimenyetso nacyo niryo zina gaca gikoko canke igitigiri cy'izina ryacyo ni kuvuga ngo ibintu bibiri izina gaca gikoko hama igitigiri cy'izina ryacyo ndagira ngo mugenzi dushobore kubitahura neza Imana yitwa umuremyi Imana yitwa umuremyi kandi umuremyi atangu kugororoka ukugororoka kubonerwa mu kwitondera isabato kubera ari umuremyi Imana tuyitwa umuremyi wacu ni kuvuga ngo icyitirano cy'ibyo cy'iryo zina kigomba gusa kigomba kujyaniranya n'icyo kintu nyene Imana ivuga mwibuke kuziriza umunsi w'isabato kubera yitwa umuremyi. Ni kuvuga ngo niba ikimenyeso cy'Imana kica kiza ari isabato, niba rero abandi nabo bakibaza bavuga ati ni muruhuke dimanche, ni kuvuga ngo izina cy'igikoko kubera kiza kivuga ngo muruhuke dimanche, izina ryacyo kica kiza kitwa dimanche. Icya uku gusenga no kuruhuka ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi dimanche Sunday cyangwa icyumweru mu Kinyarwanda, nibyo ngaha baba ariko baravuga. Hama igitigiri cy'izina ryacyo bishatse kuvuga iki? Bishatse ni kuvuga ngo kwemera kuruhuka dimanche, kwemera kuruhuka dimanche. Ibi bintu turiko turabivuga, ntabwo tuba turiko turavuga yuko abantu baruhuka dimanche boba baramaze gushyirwa ikimenyetso cy'igikoko. Oya, suki ibyanditswe byera bitubwira, ibyanditswe byera bimbarira ngo igihe dimanche izobihindutse nk'itegeko, igihe dimanche izobihindutse ikintu kigobererwa abantu, igihe kino gishushanyo cy'igikoko kizoba cyahawe kuvuga no kwicisha batazogisenga bose, niho abantu bose bazoba baruhuka dimanche, bazoca basigwa ko dimanche nk'ikimenyetso cy'igikoko. Niki byanditswe byera bimbarira. Hama igitigiri cy'izina ryacyo tumenyereye abantu benshi bizi ibiharuro bariko bakora za karikire, bakaraba ku ipfunfero ya papa kugira ngo bemeze papa yuko ariwe avugwa hano mwakino gice, bakavuga ngo Vicarius Firdei bisobanura birimo sisa sosanisis magera 6:65 nkuko tubibona hano ku murongo wa 18. Igitigiri cy'izina ryacyo kari magera 6:66 kandi tumenyereye ku bintu byinshi biza bivuye i Roma, abantu babyerekana yuko harimo magera 6:66 kugira ngo Satani ashobore kwifashisha ino nyigisho, ikintu cyose kije abantu bagitoramo magera 6:66. Nigeze kubona uwuzi kubiharura, hageze naho baharura n'izina ry'umuntu bagasanga harimwo 6:66, uraraba n'izina ryawe yuko bitarimo. None ubaye igikoko, ubaye papa. Hari n'abahinga bavuze umwumbati bowuharura hakabamo 6:66, ubundi Satani wewe arakaze ari kugikogwa. Ariko mugenzi, ngiye kuguha ubusobanuro bwemewe na Bibiliya, ubusobanuro butangwa na Bibiliya. Nibyo ibyo ngibyo nibimenye nibintu Yesu yavuze ngo ubwenge bw'abantu bo mu gihe cy'iherezo bazosirangura mu byanditswe byera bugwire, bashobore kurokariza amenye ikintu cy'icyaricyo. Yamara ibyo ntibihagije kugira ngo tubone ikimenyetso igitigiri cy'igikoko icyaricyo nkuko ari 6:66. Nari nabivuze ngo ubutatu bw'ikinyoma bwa Satani, ubupapa hamwe n'ubuprotestanti gito cyangwa leta zunze ubumwe za Amerika, musanzwe muzi yuko hariho Imana Data, Umwana na Mwemu Yera nk'ubutatu bw'ukuri. Hariho rero n'ubutatu bwa gipagani, ni kuvuga ngo nk'uko igitigiri karindwi kiboneka muri Bibiliya nk'igitigiri gishyitse, igitigiri gatandatu kiboneka muri Bibiliya nk'igitigiri kidashyitse. Ni kuvuga ngo ibintu bizoba biranga intwaro y'ab'isi ni ibintu bidashyitse, hamwe no kutitondera isabato. Bibiliya rero ifata bino bintu ko ari bibiri: kutitondera ibyagezwe byose muri rusange, hamwe no kutitondera isabato. Ivuga ngo bano bantu bazoshyirwa ikimenyetso cyo kutitondera isabato, bongere basige ko n'ikimenyetso birikoresha akajambo ngo cyange u, ni kuvuga ngo ushobora gushyirwa ikimenyetso aricyo kutitondera isabato ukaruhuka dimanche, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Cyane ugashyirwa igitigiri cyacu bisobanura kutitondera n'ibindi byagezwe byose bisigaye, ni kuvuga ngo ibintu bidashyitse kukuramo. Ushobora gusambana, ushobora kwica, ushobora kubesha, ushobora gusenga ibigirwamana, ni kuvuga ngo byagezwe by'Imana ntibiba bigishyitse, biba ari ibintu bidashyitse. Ni kuvuga ngo ugiye ku ruhande rw'abantu bagararije Imana bagakora ubutatu bw'ikinyoma, ubutatu bwo kutumvira Imana, ubutatu buganzwa n'icyaha, ubutatu bwerekera ubwabwo muri Gihonomu kandi burimo mpemu z'abadayimoni zerekeza abantu bose babukurikira muri Gihonomu. Mugenzi, ubu noneho biratahuritse. Umuntu wese agomba gufata ingingo yo guhitamwo, mbega ndahitamwo ukuri cyangwa ndahitamwo ikinyoma. Mpitamwo ubutatu bwera bw'Imana bumpamagarira kwitondera ibyagezwe byose hamwe n'isabato irimo, hazohabwa ubugingo budashira, cyangwa ndahitamwo kwitondera ubutatu bw'ikinyoma bumbwira kutaruhuka ibyagezwe byose, na cyane cyane kutaruhuka isabato, kutitondera ibyagezwe byose hamwe no kutaruhuka isabato, maze ukazohabwa ibihano no kubabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Uhitamo bibiri, utegereza kujya mu mice ibiri, guhitamo Yesu cyangwa guhitamo ibyo ngibyo. Mugenzi, nta hagati habaho, ugomba guhitamo. Mu gihe twiga iby'amateka y'isi mu buhanuzi no kumenya aho igihe kigeze mwa kino gihe no kumenya ibigiye kuba, nimuze dufate ingingo yo guhitamo neza, twitandukanye na buno buyobe bw'ab'isi, dufate ingingo yo guhungira muri Yesu Kristo. Yesu nawe aduhe gutandukana n'icyaha. Mvuga gutandukana n'icyaha kubera yuko nzi neza yuko icyaha kitazokwamaho. Mugenzi, icyaha ntigizokwamaho. Yesu Kristo buba agiye kuza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacyo. Umunyabyaha yanze kubireka, ni we wenyine azoshyana n'icyaha kiwe. Yamara abagororotsi bobo, ndagira ndakubwira ikintu kidasanzwe ku bagororotsi. Abagorozi bobo bazohabwa igihugu gihora ari icyaha ibihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, akira ijambo ry'Imana.
Muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mufise icyo mubaza cyanye mwifuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya, cyanye mwifuza kujya muri groupe ya WhatsApp, twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 658 669 akamenyetso ko guteranya 257 658 669 cyanke ukabyandika muri komantere. Gira nawe ucyo uterereye mwa kino gihugu dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.